Eba kabingonda baere kingene ndo keza kaga koko mngifuru. Udafisi furu na huro chakumba buran haki vazo. Lekarero dutangure. Eba kutangu karonga inkoko yawe na makarote na nibi nuze yevyosu za kukoresha. Hama rero kachukata makarotu ko. Uwe uku ya gomvye na haki vazo. Zewenda ya gizuko kuko eba gabon haki vazo. Nidus kwa nengo kubera wubu katuku undi nanza ndabi katuku. Ndaza abantu bamwe bafise ibibazo aricyo gituma ubona twagorewe muri iyi si kubera ntutahura kundi dutandukanye abantu dutandukanye nicyo gituma abantu bamwe bagorana mu makomentari muga nta kibazo turabasengera kumana ibafashe nta kibazo dufata ibitunguru bitatu usiremwo muri kajya ka sorori hama rero fata ya mababi ya rosamarine na yenu yakure kuku nyene hama uyasiremwo muri kajya ga sorori ngoma ndabereke ukuntu usobora gukora ikirungo cy'inkoko kiryoshe kandi bagabo usobora gukoresha mu buryo bitandukanye ndaza kubereka ngaho imbere ni mwicare mwitonde ndabaza mwe mu gombe byihuse nka Eva aricyo gituma muzogwa mu rudubi mutazovayo nta kibazo reka tubandanye fata rero Eva ga parsley sinzi ikintu ndo yivuga mu kirundi kirundi burya kirakenye nicyo gituma ubona tukoresha amazambo yamwe yamwe tuikoresha mu kwitira mu bindi bihugu nta kibazo ebensi batira muri cha gifaransa cyananiye nta kibazo byose biragenda ikingereza ni parsley ko hama rero ebagabo usiremwo uko nyine ubibona ndi kubikora hama rero wowe ibikoroheye ntukeneye gukora byinshi ugomba gukora ibyo byako kanya nta kibazo zewe ndafise frigo igihe uba wabigize nkuko ngoma ndabigire urashobora kubibika muri frigo umwanya munini hama rero bagabo tusiramo kaka aroma aka ka aroma kabuze injya wibagire nta ntibiryoha ndakubwiza ukuri aka kamagi koko ebagabo bahise baguma bavuga ngo niko kazotumara muga ntibakibagira ku ntambara mwisi nayo iteye ubwoba hama rero bagabo mubandanye musire mwaka gapiripiri aka gapiripiri niko kadukuzize ntirwogahemukira ndakubwiza ukuri ubandanye usire mwaka kajinja aka kajinja niko ebagabo kamari bintu ndakubwiza ukuri aka kantu kabuze cha wibagira guteka n'umugabo nta meta guha kuko nayo ukwiriye utubivamo ndakubwiza ukuri bandanya sukamo ya mavuta ya oliven aya mavuta oliven ava muri cha gihugu cha Palestina bari gucinyiza kubera ntuzeye ebagabo Israeli yabonye bafise ibintu byiza ngo igomba kwigunga ndakubwiza ukuri ribikwerekana imibaga ngo kwikomeye sindo kubesha byose imana ni ikuduzi kongereka kumanura izobereka sindo kubesha ebaga bufata ya ma oliven rero uyuriye ugerageze kuyasira munsi kuko yari hejuru nta kamaro atugirira tugomba ko yinzira mu hari yindani koresha gati canke intambi ebaga uchomeke uko nyene ugenduraba ufata yandi mavuta wongere ugereke ko hejuru nta kibazo ndabibereka uko nyene ugitse kuko tugomba ko yuzura mu hose tugomba tugire isosi yi vyose wabisize mwuko utugenda munsi rero nako kuma ufyondagura mpaka vyose bibaye mbega bibaye iki bibaye nyene byose byavanganye neza ebagabo umunyu ayo ma parsley ayo ma rosamarine ako kajinja ako gapiripiri bya bitunguru ebagabo biza gucika kantuze ya ikirungo cyiza tusobora gukoresha mu nyama mu ebagabo gihe wo bufise nifi wosiga nta kibazo nico gituma ubonye ngize byinshi kugira ndabikoze uno munsi kugira zo sindo bikore nundi munsi kwirikira sindo bikore n'uguhangira ekonomi muri iki gihe amafaranga sindo kubesha arabava leta yoyo ifise imigambi yo kudusahura nguma ndabivuga n'umubitahure utafase ngo ekonomi yawe usire ku rutonde bizoba bikunaniye fataga karatasi igapapuro uhanagura inkoko neza ndayogeze mu mazi na gasitro zewe rero nkunda ibintu bimeze neza vyiyubashe ntabwo tukunda masteres muri iki gihe Adamu na Eva barabikoze nta kibazo reka tubandanye urugendo rwacu n'amahigo yacu hama rero ugafate gatambi ugenda rero ukatagura ahantu hariho hose tugomba kugira ibirungo byinzire mu muri aka gakoko utangura mu mugongo ebagabo nka kumwe ba ebagabo basatura ebagabo ugaha mahara amasindo kubesha kunyambara matatu nyambara iki ugahereze sindo kubesha ukonye nugenda usatura hose hose tugomba kubirungo biza kwinzira ukagaramike ka emwe kagaramuko ukate hose amaguru yose ukatagure ndakubwiza ukuri ebagabo ibi bintu biri danze sindo kubesha ugende ku mpande kumu no muri Norvege ngo ni breast kuri chest ukatagure nyene ebagabo tugomba kubirungo biza kwinzira neza ukatuko nyene basha ukatuko nyene ndabibereka ibi bintu biraryoha biteye ubwoba wongera ukaturabe ko ebagabo uhindukize urabe ko biri kugenda neza aho ubona utakase wongera usubiremo ukate nyene uko nyene ebagabo ukwize hose tugomba ku bintu biza kuboneka neza hamwana ngaho mu mpande nyene ukate kate kate kugira ibirongo vyinziremo neza ko nyene ukate naho mwene ufata ukate basha ibi bintu biri danje biteye ubwoba biraryoshe ubikataguru ko nyene rero wewe uko ubishake abari kubikora usanzwe ubikora ukundi kuntu mana yanze ntushwane muri commentaire turi abantu dutandukanye dukora ibintu bitandukanye arico gituma usanga ibitabo byo kwigisha bizanye n'amafaranga usanga bitandukanye ku bantu batandukanye hama rero ufata ikiyiko usiremwe kuri bimwe duhezeze guhonda usiremwe uko nyene hama rero ebagabo uko nyene ntiwiyime ukwize hose ucofata rero ebago no munsi ndakoreseza maga n'ukuri emwe winzize mu ndani ugasige mana yanze ugahe massage ukagirire massage ebagabo karunge neza na kene kiyume urabona ko ngene kari kuri relaxinga ubuzima ka enjoying ubuzima kagakoko urabibona ndakubwiza ukuri raba kari kuyumvira ku buzima ndakubwiza ukuri ndebera ndebera ugahindukiza ugasira hajya wongera ubandanye ugire ufata akayiko usire ko nyene ako kantuzeye mucerero ugira munsi ko nyene utugahindukiza hamucusigako ebaga bibi bintu n'ukuri ndakubwiza ukuri bya biteye ubwoba mu kuryoha zewe rero ndamaze kubijya ndakubwiza ukuri ibi bintu muraba ingene mubikora namwe muzovyikorere sindo kubesha ego hamwe siga neza siga neza usiga neza ebagabuka ukamashere ugahe massage utakere cy'urukundo nako nikaza kuryoha ikintu cari cyo cyose ikintu ushaka ko kiryoha manzu cere ku rukundo cere ku rukundo kube nk'ubuzima busanzwe iyo umugabo agukunda agatangura akagufasha muhira akagugurira utwushake akagusumira nawe umwere ku rukundo rurenze nuko mu buzima bwose ikintu cyose kira muntu cyangwa ikintu ucereke urukundo nacyo kiragukunda nkuko gikunze naba nk'uru rukundo rarekwereka iyi nkoko ndayisiga ndayikorera umusosi ndayisira kutuvuta murabona ibi bintu biteye ubwoba sindokubesha byari danje mu kuryoha ufata nakaga spice usire ko akanaga piripiri bahonze naga paprika nagatunguru ebagabo aho turimo naga black peppers aho hose birimo bahondeyemo akareho ni kucumemeka ko hejuru ndabuze ijya ambega bayita gute maragarine ndayibuze wari kuyisira ko hejuru nico gituma mbona ndakoreseza mavuta tansira ko ndabagamo samfate rero ndayisira mu ifuru ndasize kutuvuta hejuru chandugara sindokubesha sindokubesha uko nyene niko yibona hamucusira ku madegree 120 hama rero cuyibika iyi sosi iyi irero uzukura mugakoresha mu ndya zose uteche kubera aka kantu karimo ibirungo karimo ebagabo ibinkunga mubiri ibitunguru ibiki byose birimo nzobereka imbere niyo rwateka canke rwocifi canke rwagiriki ndoza ndabereka ingene dukura mu dukakoresha nta kibazo mwebwe mukurikira ngaha murabi izi fata rero ibiraya vyawo bihwate ebagabo nukura aka gatambi ndakaguze aka gatambi karazimbye ko gutonora ibiraya mugabo karakora akazi ndakubwiza ukuri aka kantu kari ebagabo kari fast murabibona namwe simbyo ndinda kubabwira murabona ukuntu kari fast Rabu kunu kari fast. Emwe, udaf, ata mwanyo fisuri kuihu utakagatambi ni number one, number one. Muri mwebwe mumforo winga, nzo havanchu zingu, mwe eva kapo. Muri muri Afrika nyambo muri muri Rwanda, nzo zandaga tekeye, muzeye, muzoga chindira. Ni munyandikire ko mugakeneye, nzo niyo ndamanuka mu Rwanda, nzo zandaka azanye ndakabahereze. Ego, ni mwandike canke niyo ndazabu Burundi, muzovuge nzo zandaka azanye ko gatambi. Mwe mukunda gutonora ibijumbu. Ibiki ebagabo byose aka gatambe akaje gatambe muraga keneye ndabizi nukuri ebagabo ndobo ndokagura ndakabazanire mu ndotora umwe muri mwe bwa kandi kandi muze mura commentinga ni darapo naho muri kugira ndaba niyo ndamanuka nzomenye uwo nzokazanira nta kibazo ego ebagabo nge ikintuze ibibito bibiraya ubikate uku ino muri Norvege avanga ngo bikase ngo bot ngo bwato no bikata uko nyene canke ubikate mu kabiri wewe uko ibikoroheye abari byukora ufate rero ka gasosi kari gasigaye wagurunga inkoko ucurunga nibiraya kuko aka karimwe umunyu karimwe utuntu twiza twi emwe turyoshe uwo gasi waga usize no ku nkoko wokeze wakaranze wogera n'umukate sandwich biraryoha ndakubwiza kurusuke mu tuvuta dukeyi hama rero ebagabo ucuvanga ubuke rero ukebuke uko nyene mana ukebuke nyene bukebuke witonde ntugire ivyihuse nka Eva ni ugiribiye huse nka Eva uyeva vyaramunaniye sindokubesha yagombye kwaha matunda hiye hari abavuga ngo mfise kuraje kuri Eva sindokubesha hari akantu sindokubesha ndaragerageze kumwiga ko ntahuri igituma yoba yakoze ibintu nkabijya yatubuzize paradise nta kibazo reka dugerageza amahigo yacu ngaha ku isi hamucufata rero ebagabo bisuke ngaho muri ako kantuzeye ucubisira ku ruhande uko nyene ubisire ku ruhande kuko mukanya niyo inkoko yagera hagati mu gusha twaza kubisira mu ifuru n'intuzeye n'inkoko mugabo ubu inkoko iracyari iracyanirasha wowe bifata ubisire ku ruhande uko nyene ebagabo uce woza amaboko yawe bagabo kwere n'ukugira isuku muri iki gihe nta kwifata ngo gire ufata utuzi dukeye ufata ubusaza bwa budumbi sheri yambwira ngo n'ubudumbi cyangwa ngo ubusaza usire ngaho n'amakarote akunyuga keyi nturenze akunyuga keyi hama rero ucusira ko umurumyo ufundikire uko nyene ututeka buke ndakubwiza ukuri aho inkoko yari imaze kugeze hagati mu gusha nacye mfata vya birayanza zira munsi yavyo yifu munsi mwifuru cyandongera ndugara murabona inkoko ko yari iri mu gusha hamuce wugara basha uce wugara ndakubwiza ukuri n'ubusaza bwari n'ubusaza n'intuzo byari bimeze gusha hamuce utusiramwo maragarine uko nyene ubikure ko umimi n'amazi makeye hasigare mu tuzi dukeye usiramwo maragarine utubifyonda nako kuma uko nyene ucugenda ufyonda buke mana witonde mana ntiwiturire canke ngo bigutarukire ko urazi ko Satani atera hose ndakubwiza ukuri yaratsinzwe mu izina rya Yesu nakuri yaratsinzwe ntagutere ndakubwiza ukuri ebaga muga witonde nawe ugire buke ibintu bizima sindokubesha ikintu usiramwo ngaha muri ubwo busaza nakunyu niyi maragarine hamucufyonda ibindi byo uhengera buhiye ubusaza ukacubufyonda nkuko ndiko ndabufyonda nakakuma utagafise naho siramwise kuro nta kibazo cyangwa ufate hari ukuntu muri Afrika bafyonda ibintu bakabisiranya bari kwibuye bakagera uku sinze kwibi byokunda mugabo bidakunze naho uburyo uko nyene nta kibazo bita ubusaza muraze ko hari iyo muri Afrika buraryoha gose atari ubu usanga base baramaze bakwashe butarasa mugabo n'ubu bwari buryoshye no munsi bwari buteye ubwoba sindokubesha ebagabo ubuntu bwari buryoshye ntabwo sindokubesha agakarote ubusaza ebagabo murabona ko ibi bintu biri danje sindo kubesha utusira kwa karumyo rero urindira ibindi bishe hama rero butugomba duteke barnese bamwe rero mwambazize ngo mayonezi ngo woyiteka gute udafise kajya kuma ngo mandabereke urashobora kubigira nkuko ndabigize ufata rya magi y'indani yolk niyo usiramo atatu ane ugafata bamwe ngo yitwa vinaigre ugasiramo dukeyi nyene kuko utu turafasha nyene igihugomba ukore mayonezi ni vinaigre niko bambwiye ngo yitwa muko ndumva icyo rege faransa ama maragarine uba wayi meltinze wayo ndeseze kumeltinga ariko bakabikirundi kiragoye kumeltinga intunze hamucu ufata uvange gosi iyo yoke kukariro gakeyi nyene nakene kadakaze gosi yabagabo ho ndari kugabanya ntibi yabagabo ntibishe urumva nakazu yazo shaka ko biba hama rero kubera rya amavuta sushe niho rero amagi atso kugenda kuvura reka ndabibereka ngaho imbere aha rero ugomba guteka mayoneze urasobora gukoresha iyi metode mugabo ucukoresha amavuta asanzwe amavuta ya olive ni amavuta yo kujya yuteka mu biryo mugabo ntukorese amamesa mbega namamesa ajya tukura abya yibigazi ntabwo bishoboka ukoresha rya yibigazi nuko ukoresha rya yera nyambara makoto nyambara amamesa z'asindabizi sinzi the different mugabo ayo yera ni ukoresha iyi rero yisosi ngomba gukora ni yitwa barne mugabo mwebwe murashobora mugomba gukora mayonnaise utufata amavuta urabona nkuko zewe ndagiza aya mavuta ya maragarine wowe ukoresha amavuta sanswe ukagenda rero usira mwuko nyene duke wazimiza umuriro hasi duke ebagabo uvanga abagabo na vyene bitubwenge sindokubesha uko nyene niko ebagabo bandanyugira sindokubesha zewe ndakubwiza ukuri kuri yicana no kuvugisha ukuri sindobabesha nuko nyene ebaguvange murabona ko bitanguye kuvura ivyo nivyo dushaka vyo dushaka usize kumuriro rero umunsi bica biba nabi ntabwo bimera neza wowe ubandanye uvanga buke witonze sindokubeshya ibintu n'ukuri biroroshye umaze kubimenya nk'ibi urashobora guteka ebagabo gutekera abantu benshi kandi ukaronka amahera kuko iyi sosi irazimbye mubanze kubona bivuze nk'uku bivuze gose urabona ko byari bimeze nk'ibigombye kuvura gose ndeka ndabereka ingenuke muri iki kibazo ucufata amazi amazi yakanye ugasukamo dukeyi na hena pana twishi uko nyene dukeyi aho byari bisobanura ko byari bishushe gose usukemo dukeyi uce wongera uvange uvange tusubiza kuziko nyene hajya bivuze gose ntabwo ari byiza utusuka kumutuzi kugira ugabanye ubushuhe abagabutse wongera rero ubandanye urugendo rwawe utusiramo rero tuvuta dusigaye ugenda ukorogera mwuko nyene duke dukubandanye duga nakubwiza ukuri ubandanye duga buke rero buke murabona ko ndarimfise ku muriro muke yubaye abagabo usuke mwaya amavuta yose tugomba gukora ibintu biryoshye bizima nakubwiza ukuri ufise nakaji ka citro aho watusira mwa kaji ka citro zewe ndaravye muri frigo nta citro ndarimfise mugabo irya vinagre irabaye mwabonye iyi rero niyo bita barnesos ibi bintu biraryoha kuri kwifi kwinkoko iyi sosi irakunda gutoka sana no kunyama ibife nka entreco ebagabo iyi ni the best rero ebagabo the best utufata kunyuka keye bash gakeye utusiramo uko nyene bash rero mwebwe mugomba kwiga kuteka mayonezi iburashobora kubikora iyi urashobora gukoresha iyi metode ugomba kukira i mayonezi ukacukoresha amavuta sanswe unhukorese maragarini ugakoresha amavuta asanzwe uronka the same result mugabo karavura gose kandi kakayoha hama rero bagabo inkoko ndari ndayikuyeyo yari imaze kugusha hejuru ndagoma ndayihindukize hama rero manzu yisiga ibyo birungo byavuye ko ugenda usiga ko mu hajya hagati mu nkoko nyene uko nyene ebago make sure kuye uyorosha ndakubwiza ukuri ibi bintu biri danje biteye ubwoba ndakubwiza murabona ko ebagabo kaboneka dangerous akaga koko ebaga ndarimpiye sindokubesha mugabaze w'amaboko yanze yaratimbye sindokubesha ahandagomba nakabinura sindokubesha abasa ndakiyengira uku uniyo iyo ko murabona turakagarami naye turakubice utufata rero byabindi yamwe ijya ntuzaye yavuye mu isose ugenda usiga kuko nyene usiga ko ebagaba hatugomba kwinziza ibirungo byose mu nkoko iyi nkoko iraryoha ebagaba birarenga izi ni za nkoko rero z'abazungu izi nkoko rero kubera ari z'abazungu usanga zoroshe mugabo ugomba kuyijya yiryohe gose utuyiteka ukayoca mu ifuru ugayisiga ibirungo nkuko ndayisize ibirungo ebagabo kare utamo ko yari sindokubesha namwebwe sibyo ndinza kubabwira murabibona ku maso ko ibi bintu bidasanzwe biri danje ni munyagire rero mwe muri kurebera hehe muri mu gihugu cyahe aya matora ya USA mubabona hehe amutusubiza munsi ubu tufata ibiraya usire hejuru ya nkoko na usire munsi ebagaba havyare bihiye ndasindokubesha ndanyarukize ndarinsonza ndagomba kwimomera ama rero ebagabo sheri antabwa kunda ko ndubicanga ndacenda mugirira ibi ibaso ebagabo ni ibi byari vya sheri nanze ngo ndabereke ibyanze zewe byose ndabisira ko bagabo zewe ndikunda ze ndihereza hama rero bagabo zewe rero ndabipanga neza nkabimomagura ndabibona neza agasoso cugereka ko hejuru bwabo saza ugasira munsi ebagabo murabona ko ibintu biteye ubwoba sindokobesha ibi bintu ni vyiza ngomba rero ndabereke ingene ndabimomagura muri Norvege rero kira Christmas bakora barakora gasoda aga gasoda bakita ngo ni Christmas agasoda ka Christmas ndakubwiza kuri karagyose nuko ndacaguye no munsi kuri sanizinja ebagabo ndatanguye ku karaya nakagantuze yekaka bwabudumbe ndahonda ebagabo ibi bintu byari biteye ubwoba mu kuryoha mana y'ikigongo ebaga ndakwereka no kuri ibi bijya byari danje byari akaraya koroshe aka ubudumbi ebagabo ibi bintu kweri byari biteye ubwoba sindokubesha byari biteye ubwoba ebagabo nuko ebagabo nsandumbeza kuri ya nkoko oh my god ndariye n'ukuri ndahaswe ebagabo guseka ahantu ntavutse namwe murabizi ebagabo murabizi neza nukuri ibintu byari biryoshye sinzi ukuntu ndabibabwira yaba ndabishyize muri kamera nkabi mukumviriza mba ndabikora kweri mugabo ntacyo tuzoza turagira twatuntuze rwacu rwo gutanga duke kuko dufise nta kibazo mwemuzi ibyo ukuntu tubikora congratulations mwebwe nimwe musoboye ndakubwiza ukuri ebagabo iyi nkoko yari iryoshe ndakubwira emwe ndakwihaye itako ryose ibasa ebagabo ngiye kwere ndaka enukuri yari iryoshe iyi nkoko special ukokeza uku n'ukuri ukagateka n'iyi sosi n'ubu budumbi mana byari biryoshe urumva kira kintu cyose cya gira ubutamu ubwo busatsa bwari buryoshe ako gakoka kunyu ako kantuza ko karaya koroshe mana y'ikigongo ibi bintu mukuri muzobigerageza ibi bintu mwabibonye ingene ndabigize ntibyari bigoye inkokura yoca intuzeye ubudumbu gateka ukabufyonda inkoko ukayoca munsi biraya kabyoca mu ifuru ibi bintu biri simple 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 nimwigore nka Eva yagenda kwa hamatunda gusa mwirire mubeho neza imana yarabikwemereye kubaho ebagabo nuje wirambire mu gihugu naho leta ishaka kutugabanya abatunzi bobo bari kubaka intunze ya mabankers munsi yisi sindokubeshe ngo bagomba kuzohungira yo ngo igihe ha ngo hazi intambara ngo ya gatatu nibene bazie kuyiteza bakatabibaza ko bakatabaza kwinyegeza imana izo basanga yo ndakubwiza ukuri nibaze bakora ibintu corona yoyo ntibatsinzwe turacyariho turacyajya kubera imana dufite imigambi myiza mwe ntimuzoze kwinyegeza mu mabankazi sawa rero ebagabo nuko mwabonye kwisani yose ndogeze sindokubesha amagufa yoyo ntitujya ku nkoko turayata sawa mugire ebagabo ijoro ryiza murakotse.